ishora mari we
oya nawe
oya nawe
oya nawe
ibidakwiriye
ibidakwiriye
nibibonanza bivuga kuko ibyo Kagame yatu